kuangalia maji huko.
Come on, you want to eat it.